Alleluia. Kemelelang ropeleng ka moka. Minwana, minwana bezulu. Awa.
Kaufela, 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 Kaufela,